Abusia fama makwaba eba Susan Media Toso. Enasu ya dafufra unyankupon edi achenye. Enye baba buya ni akonhuma efiko Nkwabeng. Akwa ako PM ewe Sunyani Municipal Hospital imunese. Ebe buya ni akonhuma ahishe ayarisabia nijumedia ekosu oho. Na hospital ne nchaino. Ena Sunyani Municipal Police Station soso ewo. Sayaso na ofa hospital na siya. Kwa kosi Bank of Ghana kwa ni mnese Sunyani breku mkwante mponke siye no. Ehoso kwa inda huwa esiho. Saaso na ofa wudbenku msososua. Obe kwa kwa PM ewo Sunyani jomu. Na yewra hospital honi ya yewe jumedi ya koso osuwa hosue. Ukwa hospital huwa yo baby ya yewe mkra. Yewo family planning for wo ho. Yewo OPD, OPD hono. Ado kutafuwa ni shise adai ni edu wa mujuma. Saaso na baby ya yewe senso suwa ho. OPD hwa so so ni eje card ai so OPD hwa obeba pharmacy ansa no aba ba bia ye ye internet na ese ba bia pemfo so so ekokwohwe omo ho eyare ansa no akọ lab no na wakọ cafeteria wo ho ehọ so ura ho a adwane bia bi wo ho dokuno ne meko fufu obi bia obenye bia di ansa na supermarket no so won chan ho no so so ton crackers ne drinks ne niema niema. And sa na obekwa ko si emergency ni accident na maternity for so so aba and sa na lab scan for so so ne x-ray for so so aba na se Sunyani Municipal Hospital nye hospital keto ase de huno no emujumade edo so pii enu ti da bia no se obedru Sunyani krom na wo ho mfa wa na se e wo se okwohwe obi na se wo obi bia pese wo de mayarefo a Chaweni Eko Sunyani Municipal Office and only Ben Cocobod, Echa Regional Hospital. Naya Babe drew way so dear. Naya Babe, we are now Kuma, a real rem. I had dear Kosuo Ho, and eh, a quania bed dear Wahon said ye sit here. Nam Yakosua, I can soon make I must say, my dog for me, me are known as a summer back castles I made dear Bushy and Kuene home. Miss Lemu P say, a woman says who talk as so a for my ending. Obia ho kire no nenso so se de mo beka ye ho amadwuma de ne ayefe na ye wanu wanu nti ani die mesrem se ketu abia rensha ye se de wo odon sem no eno de ma eno nti mesrem se bibi kakra abia ra mo benya e de aboa channel no ami ade bi aye maintenance ye ka e de bi atofu wo na ye de adi dwuma na mamu no mo ndom ye na monya ye moa fi se pese ye kọ baby bebre. Nenso so ya hon adin enti mi. Obi bese sun sun pe. Nenso honam emre. Enri tene dey e ya disredye ena mestre mo. Se bibi ke tuwe bia ra mu benya de a supporte channel no. Mu fri makume na mu meka suza media bu shen kone hon. Nenye na ye ntua na mo yi enyi gana enche riase. Ema afo frone mo amotu kwa enso sumwe ni mbre fie na mu hon se. Se de mu je e fie no. Efie aye fofra na se efie eda so ti se de etie na enu ti aye mwa ene nsre ena mesa musa monnom channel yi ne fa ne ma kase akase emeka mu hu ene dai so so ya ba municipal hospital ya ba buya ni akonhoma san so ne efri ha ebe kọ bia ba bi fofro so so amama hu se de ho so dwuma die sitie enu ti monka ye hu na se de dai ye no no ye hwehwe ayaresa bia ye mu ne hwe se de dwuma die wo ho so sitie.
Bye. Done.